izasha zasho mfethu news lo sesibile neshasha awesanza ukuthi iningizimu Afrika yonkana isashaqekile futhi ishike nembuzo engaphenduleki lokuzemva kuba umlingisi oqave kakhulu waduma kakhulu kwezone 14 ongogama lakhe u Patrick Shai kubikiwe lapha nokuthi insizwa ithathe isinqumo sokuthi iqede impilo yakhe wazilengisa lapha na egarage hayike singanza kwethu no too long ago u Patrick waye trend ku Twitter kulandela ivideo ayenza ngomrap wakuleli u Casper New Vest kule video uyezwakala ngempela lapha u Patrick ethuka u Casper emchallenge ukuthi yena naye abangene kwiboxing ukuze baboxe ngoba ufuna ukuthi nje athi eshona ebeselwile no Casper New Vest ake singanza ukuthi wagxeka kakhulu u Patrick bathi abantu kodwa lo mchili ba omdala ofuna iattention yini kodwa wathenda nje isikhathi eside emveni kwalowo video ake singanza ukuthi u Dr DSD Khangelani usekhwele wadilika kulabo abagxeka u Patrick mhlazane enza ivideo ngo Casper wathi u DSD uyabona ukuthi i-cyberbullying i-strong kanjani uyabona ukuthi isenza kanjani thina sama celebrity umuntu angazi azibulale ngenxa yenu lineke limeyisa lapha na kwe comment section ake singanza ukuthi ishiyeneka imbono yabantu lapha na kwe comment section ngalolu daba alisho u DSD abanye bathi hey u DSD ahlangani thina naloyo into abanye bathi ay khona ngempela nami sengizoqaphela awusukanineka halale ngokuthula insizwa kulabo abatalabhanayo ay ehlisani izinga bakwethu kube makunje.